Ana, kua tutuki ia Sarah Hirini raua ko Portia Woodman I tētahi o raua tino whāinga e toru mo te tau nei. Rā he tākoro ki ngā taumā hekeheke hoa whenua ki ngā whakataetae taki whitu o te ao. He tākoro hoki mā te kapa wāhine ki te whakataetae ipu o te ao katoa I te tau kotahi. I nā noa nei ko Poua I a Hirini hei kai arahi I te kapa taki whitu e aruana I te koura ki ngā taumā hekeheke hoa whenua. Nei rā, Victor Waters.
Papaki tū ana ngā tai ki Mauao. E kawe mai nei I te wero hou mā Sarah Hirini, rāua ko Portia Woodman. Ara, ko te whakataetae hoa whenua, ipu taki whitu o te ao me te ipu whitu pōro.
Oh my gosh, yes, without a doubt. I'd love to put my hand up for all three. Yes, please.
Yeah, I'll put my hand up for all three.
Ko Stacey Flula me Kelly Brazier anō e whai ana. Rātou toko whā kua uru ki te kapa.
It's nice knowing that like your mates are trying to do the same thing and if you can be in the same team together, then you know you're going to have a good time. Probably the only forward, especially going into the 15s program, so I'm not trying to compete against my mates or else might be a few trip-ups at training.
Engari, ko te wero nui hei tā rātou, ko te noho ta whiti I o rātou whānau.
Between me and my partner, she's in the Black Ferns team as well, and we see each other maybe 2 days at a time between camps and me travelling away. It's pretty hard, and our daughter's left there trying to figure out who's home, who's going, and all that sort of stuff. So physically, you can rest when you're dead, you know? Like, once it's finished, so you just go until you can't.
He pērā anō te kapatāne. Whai muri I te rironga I te mētara hiriwā ki ngā taumā hekeheke o te ao. Ko te hiahia ki a Wikitoria ki Birmingham.
Yeah, it's always there. We're always talking sevens a night is a long time. You know, so, you know, the Olympics has been and gone. Nothing will change. How disappointing that was to not quite get across the line. It takes a lot of effort. We need to get everything right. So that's where our attention is to look forward and not, you know, not worry too much around what happened last year. That's been and gone. And Com Games 2022 is an exciting challenge.
He whiakoranga nui te haere ake mō Joe Webber, rāua ko ngā rohi McGarvey Black. Rāua tahi I whakatahania I te rā o ngā whakataetae hoa whenua, nā te whāranga. Victor Waters, Te Karere.